His Excellency Douglas for this year's life protection.
Ti wa shirika mbalimbali ambao wameonyeshana na wakulima amjambo.